And there is not one question. great day. So da 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 da. Oh, 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 oh.